Welcome to your very first basic mihi. Please use the Te Arapū song to help you pronounce the words correctly or listen to the recordings here over and over again. Learn one line at a time is the easiest way. There are translation scribe boxes to help you understand each slide. Haere pai mate atua koe. E manaaki. Tau parapara. Tēnei te karanga, tēnei te tangi. Kia tūwheranga tatau i te whai ao ki te ao marama, tīhei mauriora. Ka mihi ki te atua, te kaihanga o te rangi me te whenua. Ko ia nei te timatanga, ko ia nō te whakamutunga. Kia honore tia tone ingoa tapu i ngā wā katoa. Gloria ki te atua. Ka mihi ki a kingi tūheitia, me te whare kā huihariki, me ngā mātā waka o te ao. Tai noa ki ngā tinana e mā wiwi ana, tai noa ki a tātou katoa i te rangi nei, pai mārire. Ka mihi ki ngā tinimate, o te tau, o te marama, o nanahi, o te neira. Nō reira, moe mai, moe mai, moe mai rā. E te whānau, hare mai, nau mai, whakatau mai rā. Whakatau mai rā ki tēnei huihuinga, ki te kaupapa o tēnei rā. Nō reira, piki mai, kake mai, whakatau mai rā. Ki hono, tātai hono, te hunga mate ki te hunga mate. A piti hono, tā teihono, te hunga ora ki te hunga ora. Nō reira, e ngā waka, e ngā mana, e ngā reo, e ngā whānau, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.